ma intire machiegni janeno mar LTN ma indi en thuolo maber ma aromo kodi e okang' ni indi ma chenro mar duonde joluo kama wamiye weche go kama joluo timo ahinya mago gin rieko ma gintiere godo tije ma gitiyo bende weche ma gitimo mar mondo mi oganda luo obed gi konyruok magi ing'e ni gin weche miwacho mana e chenro mar duonde luo to mana e Lulu TV kaendi e kinde duto. Nyinga en Nick Okello anti gi wendo kaendi masegabet godo e okang' moro. To kendo koro sani endi ochako bet kode e okang' machielo. Gima ang'eyo en ni kuom sani endi nyaka bed ni en gi wach maber mondo mi omiwa mondo mano osemiwa e okang' mokwongo. Maber kendo ma owinjore en ni mondo mi amiye thuolo owach nyinge, owach ni to otiyo kod organization mane kata otiyo gi migao mane e yo mar timo nikech ineno kaka mobet endi nitiere chupa moro mani kama nigi gimoro e iye mwabro wacho. E thuno mar twak ma wantiere godo. Machiegni ahinya ng'ama wendo, nyingi mondo mi ilos kod jokanyana.
Erokamano Nick, iluonga na Angelina Orlando. Angelina Orlando atiyo gi Green Seed Development Initiative, en a community-based organization. Wantiere Kisumu ka, kendo watiyo gi mine, no group ni nochak gi mine, mine ma widows, mine ma singles. Koro wantiere go office Kisumu kondele kae. Kendo watimo tije mopogore opogore ma wabro wacho ka wadhi mbele.
Erokamano, mailungu ni Green Seed Development Initiative, CBO. Eno ka, kaluwore kod oboke ma umiu koda ka piny owacho, en ni uyudru kuondego eko ma kaka Kisumu Town East, mane kama untie maber, maendi na kondele, e gwenge gweko mag migosi, mane kama uyudru eh? Mane ni gimaber ahinya, neno ka koro ne oka oboke ni chon, igni apar mano sekado, usebedo ka utiyo igni apar nyaka sani.
Kamano.
Koro, iwacho ni widows kende mantiere gine? Mond liete?
Mond liete to gi mine ma single. Nitiere mine ma beo kodhi katedo.
Mm-hmm.
To gine ma wachako kod gi grubi niye. To gi mond liete. Mm-hmm. Kamano.
Koro miyo en group mar joma mine?
En group mar joma mine. En CBO mar joma mine.
Ma kakura alabiru liete rakanyo kaka niko kelo to kinyali yena.
Niki kilieto rito wanyalo keti e board nikech wan gi board members. En mana ni majority are women. To kilieto rivende inyalo bedo kaka our partners.
Yeah.
Our partner to koro watiyo kodi kage kato. Kinyal bedo one of the women members.
Okan direct participant.
You are no direct participant.
To koro Mola Olambe, wacho ni maendi en thulo mane ukawe gini apara manosekabo. Gini apara manosekabo nyaka benuse timo gik mangenya hii nyaka podu unti nyaka sani. Ber mara gik mokumuse timo gini kakami?
Nik, mokuwa ngadwa nyisi ni gik ma Green Seed timo na bachiel, watimo gibilungo ni capacity building. Capacity building wapunjo mine kaka ginyalo loko hindi nigi, kaka ginyalo kipesa, kaka ginyalo bedi group mpugurupugure. Wapunjo gi kaka ginyalo loso morika ni, kaka ginyalo pede, kaka ginyalo tiyo kode yudi, mwando kon weche mage health. To the other thing, watimo referrals. Nitire nyithindo ma onge kaka ginyalo chulo fees. To nikit podwa onge gi direct donors, wa refer gi to NGOs kata organizations manyalo chulo nigi fees bende. Wa refer kata nyithindo ma are physically challenged to Nyabondo Rehabilitation Center to gi other places mabende konyo gi chulo fees bende.
Oh, mano timo tich maber malisa.
Watiyo kendo gi youth milungo ni Bestays Behavior Change Convoy. Magi gin youth, wan gi youth pira riyo, ma e sikunde pira riyo mag Kenya kae. Youth mwatiyo gogo gea e slums. Koro gimwatimo wakonyo gi mondo ginge kaka ginyalo behave maber, kaka ginyalo dak maber, kaka ginyalo bende konyo e sikunde ma gidoke. Gidoke school to gifomo groups. Koro inaiye wanyalo bedo kata gi nyithindo 1,200 ma messages ochopo gi on how to behave and how to live with reproductive health positively.
Wedo kichin kiyena.
Mm.
E wach mar kaka konyo nyithindo.
Mm.
Kata gi referrals mumiyo gi mag school fees.
Mm.
Ma en gima osebedo kutimo kuom thuolo machal nadi?
Wasetimo kwa bedo higni apar mokalo. Masani wantiere gi nyithindo 5 ma ichulo negi fees mag nyithindo ma physically challenged. To nyithindo ma ichulo negi fees ma wane ma warefa, though wanto kwa chul, nikech waonge funds, warefa, gin chiegni nyithindo 23.
mamaku koro nie gintie secondary schools.
Gine secondary schools.
Yeah.
Ichulo negi gi different organizations,
mm-hmm.
to gi different individuals. Makake wacho ni nyalo bedo partner no, maybe nyalo tamo nyathi achiel.
Onge wacho. Uwinjo wichi mabeyo ndi. Kuom jogo eko mantie gi achiel nadi mang'eny ahinya samoro in gi nyathi mane gi ng'ol. To nke kaka itim. Inyalo tuturi kod Madam Orlando kaindi, obro mi rieko, obro ngadu, emu yudun lu nitire, wanga adrenya karieko, urobi mwakonyere kako ganda. Koro wadog egima utimo, mama indi koro, e co-activity.
Yelga co-activity watimu gimilugo ni consultancy, nikech kama wabete no nyaka wachul ot, nyaka joma watiyogo bende wamiye kata manala wansi matin. Koro kaka last year, na watimo consultancy gi Beth Sather, mane gimiyo wani mondo wamany negi mine watim mobilization mar mine 1,000. Koro negi chulo wa pesa. Koro pesa ne mwatiyo go di office. Koro mine mane wamanyogi, kata mine mwamanyogi, mwatimo negi mobilization. Gin mine ma widows to tuon otamgi dok e delnigi. Gin gi itches.
Oriembegi.
Koro gimwatimo wadhi to wawuoyo gi chief, wawuoyo gi the family, to mwanyalo tieko e family, to watieke family. Ma ok wanyal tieke family, to warifa mine gi, wantiere gi lawyer mamarwa miluongo ni Idris Advocates. Koro gin women, koro these women lawyers, ema biro to koro wacho ni, ma koro okalo anyuola, okalo community, koro gimwatimuru, gichungunwa, magi timango, magi make sure ni gitero weche gi court, mamine gi, ngengi odok.
Koro giyalo ne minegi. Mago te itimo gi Green Seed Development Initiative.
Green Seed Development Initiative. And last year, ne watimo ne mine, mina lufachiel gareyo.
The same service.
The same service.
Oh, mano bear, right?
To mobilization, watimo ne more than that. Nikechi ne watie Kisumu County te.
Kujo ke maito koro timo e Kisumu County te?
Kamora mora.
Oh.
Tek manani wangeyo your culture, even in Kampala.
Okay.
Yeah, nikeje in consultancy.
In consultancy, mawati manejogi. Onge wache, kuro Madam Orlando, Green Seed Development, ngano girima uti yogo odomundo mi, kuro uchopu kanyo, nikichingini uchoka niti gino ni partnership gi networking, NGO Waldka.
Kwa chako gi office, the internal office marwa, wati 1 year dek. And kaka director, wantire gi daktari makonyowa gi wach moringa ne, ilungo ni Dr. Bernard Otieno. Woguche en ema kibiro todwa explain ni kaka gini dhiko ni kamano kamano nikeche ntire gi background mar doctrine. And then wantire gi Beatrice Nyawina bende, ma en emo timangoa, en emo ohandlo wach pesa. Ngini pesa wache nerachi.
Pesa wache nerachi.
Mwami yon kanyo cha ngato duwaro mato wache. Ntoka uru ni ma namba nini. Ah wache nani keto chik. Wami namba maranga miyoro ni. Kuro Beatrice is doing that 1 year take. Aito one gi board members. Ma the chairperson of the board members, Alice Omondi and Auman. And then 1 gi 4 other ladies. And then 1 gi 2 gentlemen. Kamano.
Aonge wache. Arena mithuri mamudo mkuro. Yelera neno kanti kikimindiko kanyo. Angu mipanidwa mundo mimuli nejo kanya na mkanyo. Kapo kwa donjo kore wache mara product ma moringa. Moringa ni hindi en kiti yen ma ipidho. Yelo pidhi thuru waka. To en kode nyalo. Marithi timuthith. Nyalo gote. Madam Orlando buru nyiso wa itulo moklacha hinya. Makumani beru mamu ni lero nita ngume ndiki otasi kanyano ka ndiki kipile mundo milosie. Mabende idwa ni mundi guare otasi ma ingo kanyano katoboke ni mapuotini.
Oh, boke mapuotini tota keto mana. Gik manyalo reminder. Gik muatimo. Togi gi adwaro ni mundu kuru aket in short. Gima yadhi ni timo nikechi yadhi ni temu kilaka kabisa.
En mawadhi dawa nje tulo mwoklacha hii. Nyapodo wadwa mnange overview. Mara kaka CBO ni timo. Ma N Green Seed Development Initiative. Mabende kangi yoka indi maindi yonoboke. Ma pinyo wacho usichiwa yanga. Iga marilu fariyo katagana riyo kwa da parada chiyo. Marumundo mi korojo giki. Ubedi niti uti chima giti. Yonyo kiki magiti mawaginti jema bayo malichi. kendo gin joma kaka aneno kosiemo na kaendi
gireniwe
matin koro higa ka higa gichako giyudo kendo puoth kuom mano endo migao mar piny owacho kaka koro CBO aneno ka gintie kaendi kod oboke mar permit to use the standardization mark tini maendi mar KEBS maendi en Kenya Bureau of Standards maendi bende aneno oboke magin go tini sama koro itiyo kod moringa margi ni to osepuodhe koda ka jogo mapuodho ber mar mwandu e pacho kaendi ma en KEBS. Koro mago te gin gik mani kaendi, maendi en ranyisi ayanga ni gik magitimo, gin gigo eko mabeyo, kendo gigo maler ma onego bed ni tiyo kuom thuolo ma wantiere go niendi. Koro wadwa ng'iyo ni to e moringa, kane obet kodi kaendi mokuongo ni mako dhoga ahinya kane olose wach moringa. Ilose kothe, ilose ite, moringa ni gimoro amora kuome ber. To en yien mipidho apidha ma kaka ineno ng'ato dhi pidho bao to dongo ne to oonge seme thurwa dalo buje asewuotho ang'e ni moringa ni pok ayude to higni apar mosetiyogo ni be ni koro sani nosechopo nyaka seme thurwa
akenene manyocha an slow takenene pok odonjona maber to gima yudo ni moringa ni en gima onego bed e gwenge te nikech odhi konyo e ute te. Kanyo jondisi oluonga Nairobi ni mondo adhi awuo e wach moringa maka gin jo Kikuche. Joka ma jogo nyo dwaro mana seeds kende.
Kodhi kende?
Kodhi kende. Giwacho ni bang dweche adek adhi ang'i kaka kothi gi otimo. To mane gima dwa ni mondo wabor wakel ka. Ji mondo opidh apidha moringa. Kata ipidho bando to iweye kamoro mipidhe moringa matin. Mondo en bende obed kojoli. Koro moringa ni joka nyanam na yude kane an Kampala ne atuo ne antire gi kidney ne antire gi pressure ne tuoche te ne antire
tuoche mag jomwandu gi
ma by that time ne am jamwandu by the way I was working with the United Nations as a volunteer
mano kara nini mabaya
ne an mabaya
tuoche wero mna kama umenda nitie tuoche kia mag sukari kiano en kama dhier nitiere oringo mo kichake nene kanyo to kamutas nitie ino kage fure mna kanyo
inyalo miya mani beja dhier jawabi nikechi tuwa rat anyway koro ne amanyo mwana yud pesa mwana tigo india nikeche mana ngele gigo iko itiene to narungo gingando manu nyisa ne aha gigi nyalo tiedhi nyaka kenya kae gigi midhi yomo india kujo diketo nisa ok dikonyi koro noka wamanu tira nene skola moro ni mungi ni Phil Butler ya Canada notera e Mabira Forest ema nonyisa yadhene koro yadhene kanosenyisa natiyo godo by the way after finishing 3 bottles of this na conceive at the age of 41 at the age of 40 anyuol when I'm 41 koro mano nochako miya paro ni gini okone galing godo
Wachen ma mari kama kori kelo no emulo kama koro chuny wach mano kore thor mar wach adu mondo wadhi e yuyo ka waduogo to wabro winjane to ng'ama miyo nyalo nyuol e higni ma iwacho go koso ne bini koro nyathine ma nyuol koro neno nyakware winjo ko wacho ni no nyuol e higa e higni go matin nitie motimre ma special kata gino endo malongo motimre kuom wach mar moringa to winjo ko wacho ni yule mna Tanzania kane nigi tuoche
Uganda
kane nigi tuoche mathoth ma koro ne thago ngimane Mwendo wadhi yu kwa dugo, tuwa buru ngeyo matut. Kalo wa rekoda kawachini. Chigni kendo janeno mara LTN kakuro maendi yero mumari kwa duwayo kango mokuongo okini mabur to kani wadhi kudi njime chakiro kango mokuongo podwa na manaka iwinjo kani wadhi yeyo neni tire wachimo wachireka indi ni moringa niendi neyo konyo Angela Orlando to maegi mwado mundu wangeni to kano konye tu ino nyalo kwenye machal nadi anyo kumulo kamoro kanyo kwa wacho ni haraki pedo duma puothi weka moro mara moringa moringa ni enango moringa ni timango
Nick. Anna would call it a wonder tree, ena tree. Then tree ma can change your life. En tree ma can give you income. En tree ma can cure your illnesses. En tree ma can control the untreated diseases. Koro ana won moringa ni alunge ni wonderful tree, a wonder tree. Koro to me, kaka nange, toki kaka sitio kode, by the way, wangi clients ma wamiyo moringa gi, to gima moringa osetimo, ose change life mar clients wa. Number chie, ka in gi pressure, moringa bro tiedho pressure matie kete. Pressure is a condition, nitie gima kele. Koro moringa biro dhito, golo that bad condition to kori bedo nga maonge pressure. Ke madho gigi e, angwen to uoke kabisa.
Mano chupa ni?
Chupa, niti chupa maduong ma 800 grams, ma 400 grams. Mm-hmm. Koro 800 grams, ke madho angwen, watch pressure uoko uomi. Nikech, and this is my 17th year, poka bedo ki pressure, Nick.
To pressure nego ji, mangenyo, kata nisa nego ni jo pesa, jite. Nigi high blood pressure. To gimi wacho ni angwen kende to ise chango ni. Do ngeni no, manyalo bedo ni en gima kara ber moloyo nikech ji thagre ne pressure mo ji tiyo go pesa mang'eny kabisa mondo mi ng'ato be ni manage. Okata ni thiedho muna management.
Joka nyanam. Akwayo ni ng'ato ka ng'ato dhi osuptal. Pim pressure ni. Ka pressure ni is more than 120 over 80. Bi mondo ikaw moringa. Wasepedo ga a lot of clients masani they are benefiting. But wantire gi challenge. Ka ng'ato osekao dichiel, to pressure koro dok chien en oling. Ok en kamano. Wadwa ni madha ng'wen. Kise madha ng'wen. To utim kaka utimoga. Nike jomose chango, kelo nwa jok moko mabindi koro nitire gi problem mag pressure. Joma nigi sukari. Okuthiedhi tu sukari, lakini okontrol sukari. Kaka anandiabetic. To kadhia abilo gimoro matin, ngeni wa Kenya, wanjo matin to samani nyalo bile gimoro matin. Kata wanjo muti, nyalo dhiti, madhe seke moro. Urom gijowetu, umadhe seke moro. Kiduogo tingeni, alcohol is not good for the body.
Yeah.
Koro kibiro tempted, gimibiro ni iduogo mikuongo chame iyo ten moringa. Ato di neutralize alcohol content, koro imanoke. Moringa
tiyo. Otimo detoxification maber.
Maber kabisa.
Luoko dendi kabisa.
Moringa luoki. Oloka luoka remo. Kako luoka remo pe is beyond my definition. I can't describe.
Mm-hmm.
To moringa will open all your veins. Ka intire nga mawie baro. To moringa will open all your veins. Matiende ni koro veins gi oxygen will go to the brain nicely and which bar will go.
Mm-hmm.
Kwa we watch pressure, moringa tiedho nyaka H. Kadipo ni irami, kadipo ni ingi problem gi del maremo, gin tuoche miadek. Moringa tiedho tuoche miadek. Lubido. Moringa make your lubido to be the way it's supposed to be. Nekech sani, the diet ma wantiere, the diet ma wonewa nitiere, the diet ma nyithindo nitiere, okuber gi del. Moringa biro keto dedi no mabed maber ma ok idhi weche mag sijui blue what?
Blue pill. Masani koro nego jodongo.
Onego jodongo. Idhi ndalachiel to ndalachiel no ininge ni setho. Ne unerum to gik moko timore joka nyanam. Wawere uru gi blue pill. Wadhi ure gik moko manomon.
Koro mae blue pill. Mikori nyiso.
Mae blue pill.
Ndik marany.
Okoti ka blue pill, nikech blue pill ingeni neko, eno koneki, eno kete kako nego bedi.
Uduki kaka nyasaye nuchui.
Kaka nyasaye nuchui. Nyasaye is using moringa so that you live a normal life the way God wants it to be.
Koro, joma chuo, wae uru lethi mago blue pill. Gige, konga donge majima, ise mna ngadri to wachini urumo. Nia nene idwa ni mundo, zipa kini mwenye ngane, ae kanyo. Koro mae ndio mi injo kama damolando nyisi ni koro kae ndi to koro ibro bedo sawa ingama dichuo ae weche mag haro gik ma konya sai kana uchuei ndike kana uchuei mondo mi watigi kwa nyasaye uchuei mondo mi okonywa. Kuro, wacho ni libido, diabetes, 300 illnesses, magome kwano, mawege ni tuche miadeik.
Ye, yeah, madango kakwan sani.
Mwagade kwan sani.
Niki, time mimi ya bende is very short.
Yeah. Ibro dugu kedudi chingbachia, lakini kuro meto wacho. To, sachi makuro, iwacho maindi nite. Podi yude, access to Moringa, a challenge.
It's not a challenge. See, I'm here. See, I'll give you the number.
Good.
After getting the number, you can talk to us. Wantire ginyaka wantinyaka gigik mopogore opogore ma kaka wawuoyo kaka katani ong'we yamo en. Inyalo wuoyo gi simo, inyalo wuoyo gi Twitter, inyalo wuoyo gi Facebook. Mago wan go te. To osebedo na maber ni ji duto mosedwaro Moringa onge ng'ama oseywak na nolal. Igocha gocha, kisegocha to wamii namba mikete M-Pesa, an jokanyanam gin joma beyo. Par ni gioro na pesa, ka gioro jo Mombasa koro to iketo negi, jo Nairobi koro any other places, pok nolal kata di, kata chiel. Pesa gi, be pok nobiro magi claim ni naoro nu pesa to kuoro na more, koro gima yudo ni mondo wach ni obed maber, truthfulness be nyaka bedi.
Adieri.
Koro
winjo wako jale yodo Moringa. Samang koro Angela miu namba ne. Tokao namba na namba nobe ringo. E TV marika nyomarabundo minge. Nito ere kaka inyalo yodo konyiruok. Watema ne urumaya. Ado mundo wa Angela chakilose wachi mara planting. Au ere kaji yodo kozi. Nike chiki maduong. Gine kaji nikode mir. Tombro konyo penye maloya.
Joka nyana mgimomi yo kabire station. En anawun. O kabinyalo wachi Moringa. Moringa dwarore ni mondo group ka group Esbania nyaka Busia atung pin ka tung pin e onagi ka wapidhuru Moringa kor akwayo ni mondo jok ma grube madwaro ni mondo pidh Moringa uluongo wa wauru kata ng'ato to puonjo uloso Moringa kaka nitiere group moro ma bende ma asebedo ka puonjo ka sani gine magi miya Moringa gine mag gioro na kothino. Ok gitagre ni gimanyo capital, gine gimanyo market. And again, Moringa ni, seche ma in kode, tingini in galote dala, in gichieme dala, to bende nitire kaka buru puonjo hu, makata di nikuru umanyo yath maluoko dhiang, gimomi ena wanda tri, nitire part of it makitiyo godo, tiloko go dhiang tukuru kuodo ringo, nyaka paka, nyaka gikmadi bedu kukuodo go. Nitie kaka puonji makoro, oke dhe ni dhe kemestu manyo ya.
Kuru dhiang lera lera.
Dhiang lera
lera. Dhiang lera lera.
To dhiang chak donja mabe.
Ara kuru ne uru. Magote gini gikmantire Moringa kaindi. Omi ubera maro mondo mi wangeni to. Ere kakonyalo konyiregi Moringa. Tuduri kwa da Angela Orlando. Buru miyo manyalo konyirego dheri. Obedo kukuodo ma dhiang kuru. Undingi othair. Makaketim regi dhiang unge. Chakunge chakunge kite monito peke achiel kende mupungu. Diango ran. Tundu diango bende kuru juwale chalo juwala. Kuru ilose dheri ubede mabere. Kata paka bende bedegi paka moro mabere. Makata kwa wilo jodene paka ma.
Manyalo bete wiko.
Hira kamano. Magote gini na Moringa.
Yeah.
Kuru ano kasaadhi kama ya wawa.
Yeah.
Angumi paro nipoke wache. Matangi ihao pio pio sani indi mundi wache.
Kaka wache ngiki ma Moringa timo. Moringa bende sami made te yudo all the vitamins you want. Vitamin tete midware de dibro yuro. Kichamo Moringa kijika chiel imadho chak kikombade. Kikombade kdogoro mija kanyana. To kichamo kijika chiel no ichake chamo maembe kata fruit moro modendi. Kijika chiel nogo no. Emidhi yudo godo protein. Kijika chiel nogo no. Emidhi yudo godo protective. Koro it means ni seche michamo Moringa to yudo the vitamins. Matuoche moko madwa donje dendi. Koro okodonje ahinya.
Koro kijika chiel ni. Iruwa pi timuzo kusimu na.
Ikete pi maliete. Koro kakitiyo kode to koro kise gocho to koro nyisi. Agoni mbaka kakitimo. Mundo tima bela.
Winjo watch. Kwa mangeni ibuido kwa Madam Orlando ma ineno kakuru nginye rima liche henyagi wachini ndi ma eno wachi ma Green Seed Development Initiative ma NCB umanitire Kisumoka. Chedu ni bilu ni chelika chelika ebo mama Kisumoka ndi studio wa magima Kisumo. Omeo, adwa ni mundo mi ka iparo mabera. Piny owacho kata ministries be onego tudruok kodgi mondo mi expand knowledge mar moringa.
Nick, gini ok itim kendi. Kendo ayie ni onge gima ng'ato timo kende matimre. Nyaka nyocha donje Ministry of Health. Wamiyo gi moringa kaka diet supplement. Koro nyithindo moko man gi kwasho, jok moko ma ok chiem maber to nyalo madho moringa, koro gitiyo kode kaka supplement. Koro Ministry of Health bende wagine godo, wakolaborate godo. Wakolaborate kod agriculture. Wadhi to wapuonjore to wanyiso ni king'ado this part gi mat ikete pi, iluoko go dhia, dhok bet maber. Wakolaborate gi universities ma pod konyo wang'eyo ni kitimo kama, wafwenyo wach moro, jok matimo research. Green seed, wafwenyo wach moro. Nyo wakaw moringa ni, wariwo gi Artemisia, uthiedho nwa ja corona. Something like that. I'm not saying na thiedho corona, please. En mana niya, nyo timo nwa kama. Nyo thiedho nwa gima kama. Wa collaborate gi churches. Like this church in Kampala, this church in Nairobi, koro Christians wawuoyo godo gin bende gimiwa feedback. Wa collaborate gi mine tatete miluongo ni Giga Group Income Generating Activity. Wa collaborate kodgi, wa collaborate gi households, wa collaborate gi Ministry of Water matiyo gi mai kaka purifier of water.
En pi bo chungo.
Kothe chungo pi.
Serious?
Yes.
Maki
bi ofis, kakwa ni bi ofis wa mwande ne mwando wa mi kote mwando iti chungu godo pi. Mwande wach ni pi mamodo ni joka nyana. O chungu ki moringa. Tinyisa kaki winjo kise chungu pi gini. Kise mwando pi gini be.
Mano ber. Koro anano ka edaki kachia la mwando unkama ni indi. Adole mwanda mi thuli mwando mi koro. Iwachi maini kumugi. Kita iwachi namba ni mwando mi koro. Gigi mangenye koro imibro. Kajuka nyanamboni simu koro inimange ibro nyiso gi. Ano maro ane na mamu na miwanyisi gini tiri riyako, turiyake na
mamu. Awacho ni mkwanga arwa kwenye tindo mloro school, the girls, the 20 girls, ilungo gini bestes, behavior transformation envoys. Gine magiloso behaviors, gitemo mwando gibed gi good behavior to gibed gi good example. Mama mwando kagibiro wachak teach. Giyue yue jumachiel to wachak romo mwando wange kaka wanyalo konyo nyithindo manyiri mwando dag mabaya. Anbe nagone irukamano kenda moso the board members, marwa. Ago irukamano ne Beatrice Nyawina, togi gi Ben Guche, musebedo katiyo nwa, voluntary. Pod waonge gi fans maginyalo yudo godo.
Gichiwore.
Gichiwore maradiro. Onge fans minyalo timnati. Minyalo migi godo pesa. Koro gi staff go. Ako ero kama na enyata moso jiduto te mongeya. Nekechikabi moso jitek. To we have Will Gidel, my daughter. Motel on the Conan voice. Mar behavior change. And Lucy. Mabende ngeo kakabundi wachalo at home. Gi Sophie mabendo telo ne youth. Ta inya amoso Eli Kola, my in-law. Mabendo sebedo karitoa in our family. Agnes Kola, mama 100 aunt, to put some muma.
Nabayo nyakachima neno, wachimelicha inya.
Neno, tomoki ka inya amoso Enoch Kola, mabendi usip mama wa. Wasadi kode maber, nyasai mondo menguido nago, gi family nete.
Namba mari mwendo watiki.
Namba mara en 0722-68-68-55.
Nyalo nungo kendo?
0722-68-68-55. Aito wantire gi airtime.
Airtel.
0750-212-733. 0750-212-733. Namba mugi, mabe ibro mi seche mise wuoyo en namba mar M-Pesa. Mamano en ka ise decide. In all, pimuru pressure u. Kain gi pressure, wetaguri. Bi mwande yul moringa.
Watiko gi kanyo to gima wuoro ni maendi en mula, en gold. En mwandu. Omiyo kik wayuagi. Ni kit ngimwa kaka chal e weche mag thieth. Kik wayuagi ni kit ngimwa kaka chal e weche mag yuto nikech pesa nika. Kik wayuagi e kit ngimawa e yo mora mora nikech koro in nyaka gi wach. Information. Koro wachno e gima duong'. Omiyo aduko ni erokamano ahinya un kanyakla koda kaosi mar ute manindo mar Green Seed Development Initiative CDO Kisumu ka mabende utimo tich maber machal kamaendi ne ogandawa. Ne janeno mar LTN osebedo thuolo maber ahinya iwinjo wach manitiere. Koro yiero en mari. Gouru simbego eko. Penjuru Angela wach. Tudreuru kode mondo mi ung'e mathoth. An nyinga en Niko Kelo. Erokamano kuom thuolo miyudo mondo mi ibed kodwa. Angela erokamano. Ibende erokamano. Nyasaye mondo ogwedhu chako rom kendo chenro maduong' luwo mane joma manyien mabiro.
Erokamano.